Sihlushwa yimbi Sihlushwa makwalatina Wongo bashawa isinzi
Amakwala selekaya asele goni
Sihlushwa yimbi Sihlushwa makwalatina Wongo bashawa isinzi
Amakwala selekaya
Kanda kanda longe na masonde kwehleli yangeni ndonde khaya yangene nye futhi ndaye sakhopha nda ithi ngiyabonga ama population obuyibamba kusukela ngiqala kuze be manje sinetwa zivula sindawonye yenguthanda yizo lonke libonile ngoba bonke kwenzakala ekhanyeni uthi nina maflulayo ongwethulwa lutho awu bafana bakithi awu intokazi zakwethu asiyibambeli nje bafana bakithi noma kunzi ithi asiyibambeli maqiniso foka maphisi hlela zimnika foka mthelisi ilongo foka nyandle ukosinathu foka fana usikhalo foka mthuli uzwide sitele usizi foka mahala ubanana kwijebelayo uyoli fofana udive kepta uphakathi efrayini uhande ejozini umnyamani ukwaqa uthandone uje ntsophoo ngithi ngibashaya kanjena nje ngibashaya ishindunami sibakhuzela ugurashi foka mthimkulu ngathi ngeke eke 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 nomshangushe sejikisi wajabula usomthisha ufoka mthimkulu ase ngithi mina duda khasete ngithekhe jima thusani foka myeza ufike ubatshele ukuthi ngithe uma befuna ukuqeda ngami aboqale beqede ngobusobosazwane udesho ufoka dlamini bese beqeda ngomvumeleni ufoka zwane bese beqeda ngometatomu ufoka zwane bese beqeda ngojefu ufoka mabasi bese beqeda ngomsizi ufoka mthulu ngithe ziningi iyinsizwa kaguqa ngeke ngize ngiyiqele wasevuma ngekhani unxathi ube nozolethu bathi ya wasehleka kancane nje ke laphana udiya msakazile nosutha saka ase ngithi ke mina ngiyeza kwethuke lesey'ndlovini ngiye ngakhunje uzophalasa ufoka mpungose ukuthi hayi ngathi ayithathi nje kahle khandi ngeku ehlale izulazula nje emazulwini akwaziyo ukuthi kwenzakalani naye eyi 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 umthakathi lobo nje kwezitye sethu ungazinkinga zinkiyanki inkomo zimayakazimayakayaka yizwela umelusi ukamba zimanapha napho sinqe simangquzu simangquzu umelu shoba lembuzi emhlopho umajikiza athi ayi yimwethu nguzi nje zimlume gijima zimlume semile gijima simela wazangizodlula usithefesezinje notwayo umthwala oyinkinga eyisindawo maqakala mqaqo bandlokoti ngizwe ngamavava esethi hhayi thina ngeke sikhulume ngekho funa ukukhuluma siyokhuluma maseukhona funa ukukhuluma umagangane lo ngabe ngogoda emenweni umkaba kawukhethi ngoba nasenjeni yami isichake sigodla amacala usitha ziyamjuba ziyabingelela uzule edume kabi ngoba dume ebusika kwagodola amasono hhayi bawe thibela 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 sondela nje sondela nje sondela nje yini manje yini manje sekwenzenjani bangena usasukile nje kwenzenjani hawu ndina kanje amathathe emfoka sibhakabhaka sokhala olukhulu umandaba unamashoshow usikhulisa umnani ngokushow hof unikwa yimina emfana ibhatshe imaxolo egcolisa ixhobo saxebuka sho ngenkani sho ngenkani yedelela yedelela amandla angaka namamazi
ufilu wafisa wesu sengibona khushuzo semnyango wakhushuzo semfana yanishiyisi ufilu wafisa wesu hayiwe sengibona khushuzo semnyango wakhushuzo semfana yanishiyisi
yabonakala nje yajwa ubulongo mnashisi yimwethu ngudip dip zasuka zahlala enyameni umfoka sibhabhakala lobola ngeyemthethalobola ngeyemwaphenduwa libola ngeyephungakala le othalamese ubantu bamnandi washabana undaba zimnandi washinda uphitha nazamehlo omlungu ziyathetha ziyaphiya zebhanoyini useyimi njalo wethu ngusokale nto yombe umntu ongidinayo uma udine lokho ngisho kuqo udunusa bethembe bethi hlatiwe ekhaya kube ngwazini kanti cha izinqe nje zentibane yadunudunu haw usuyayithanda manje intibane ingani wena wathi iphi nje eyi hhayi kanti utoyota wangihlekisa-ke mngana musuzwa kuthiwa kade ngizothenga isikhipha samakibikibi lapha esitolo wagijima oshutha khona uyitshela ukuthi ngiyithengela mina kanti cha ngithengela umama ekhaya yeyi wazi sikababa kuphuka mhlele bafoka baba manje shit ngithi bashutha ubahafula ungabaqeki adyelela manje wagxhuma waqamakhaba ubhotshabhotha ubuwamgenge phansi ematuba wayifakaza umthoko esakhisizo wayifakaza usandile umfokantula fakele ejemistin uthisha bemphika umfokankwanyana umzonko kwazulu umacaci umfokantula mina ngimfunzi kayihlehle uchoma kuyithelayo ngenkani emahwanqini vele ngizala kumahlehlayo wajabula umlumfo kwamathenjwa phansi emanyeseni yo
inhliziyo yami cishe yami bantolwana amafongoni.
Tata wenkosi omasikanje sebenganga.
Awu ngayithatha mina, ngayithatha kunogada kageza abatheba ubamba ungunyuba. Usimbakugoda esigodla amadumbe esakeni. Ithi zimbo zezangume zempila umkhombi yakhala ngukhunyo. Unganyenze zilwa nenyanga emasiko. Uxamuka ukhethi wehla nakwenyukela ngithi shibulika budla omafa esamlayo. Usiginqi siyakhala sikhala koshayayo. Ungomi yakhala ikhala kweyiculayo. Umdlalo wophimbo nesiginqi kodwa mna ngingayinqayo kuyaqala. Uzizwa zisho kanjalo lezi tyambo yisho umeki singa. Umfakanondizwa phansi kwangqondo ehlanzeni ngwayo. Kanti kubhaskita ngiphusha ngomdladlavu umthwala batholakele. Umadoda umfokantshini nocelimusa umfokazulu. Kanti kwikhibhodi ngiphusha ngaphathaphathi umfokangqondo noJJ umfokambuthulu. Kwikostina ngiphusha ngonyanamhlobo umfokajani nothuthani umfokandlovu phansi ematheshini. Ngithi mncane umnyango bafana bami, mncane umnyango bafana bami futhi ngiyabengqoo. Awuphume ngimbize, awuphume ngimbize. Ametla makuna, we bale kana, we tami kuna, ukamba mama, we hisa hengona, kodwa enge tu.